imaze iminsi ivuga kuri social media ari yari amakuru amaze iminsi yateye ubwoba yuko Meddy nagera mu Burundi ngo bazomumisa teki yawe n'umuhanzi w'umurundi kandi ufite izina muri East Africa, ibyo bintu bisanzwe bibaho ni social media, ibintu bishobora kuba biteye impungenge ku buryo yagirayo kuko bakamumisa kuri teki yawe.
Reka rero nakubarire, East Africa maze kuyibamo mu bihugu hafi vyose. Ndafise ukuntu nja muri Uganda ngaraba abanyagihugu bawe ivyo bifuza ivyo bikundira, maze kuza kenshi mu Rwanda. Ariko reka mvugisha ukuri, jewe nk'umurundi ibi bintu vyose aya majambo yose akugwa n'abarundi gusa. Ibi bintu uguma wumva hirya no hino, cyane cyane hageze kuvya social media. Social media y'iwacu tegwe barundi hinduka politike. Rero uwabitanguye n'umuntu atashaka konza mu Rwanda, ubwo nigo rukino ariko arakina. Urukino rwa kabiri ariko arakina yashaka yuko iki gitaramo ntikibeje ndeke kuza, yongere kandi avuge yuko nabujijwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura kuza mu Rwanda. Uravyumva? Yariko akina inkino zibiri mu rukino rumwe. Sasa finally sinzi ko mwabonye kuza kwiwanje kwatunguye abantu. Uwaje kunyakira ku kibuga cy'indege ni Ahmed wenyine. Benshi batangaye ukuntu atabacuti n'abacuti mfise ngaha mu Rwanda boza kunyakira hari mu gitondo cya kare. Ariko nashimye yuko aba ari wenyine aza kunyitorera. Babandi baca bahindura rero sasa strategy sabandi n'abarundi n'abarundi biwacu, bamwe baba hanze abandi bari mu gihugu. Sinzi gituma, sinzi inyungu babifisemo. Rero bamaze kubona yuko iyi konseri igomba kuba kandi ishobora kumera neza, abantu barayiteguriye kuko umenga abanyarwanda ntibari muri ivyo. Rero bace bahindura umukenyuro, bace baravuga yuko Meddy bamumesa mu Burundi. Icyo ndaguhumurije kabisa, nta muntu azomukorako, ndi ngaha iwanyu na Meddy azoji wacu mu mahoro n'umutekano, nangere ahubwo nazane n'abandi bagenzi be buzure hariya nta kibazo. Ivyo bintu abantu bashaka kubikoresha vyatanguye muri 2016 igihe naje Bujumbura mvuye hano i Kigali. Hari abarundi bamwe bamuje mu Rwanda bakubona nabi mu Burundi, bamwe bamwe hakaba n'abandi barundi bamwe bamwe babonye ugiye Bujumbura bakubona nabi. Sinzi icyo bashaka, nta uramenye ibyo bashaka. Iyo politiki ya social media cye nayo ndata uragushika uno munsi, wewe na jewe n'aba bandi muri nga murazi ko je maze imyaka nibere Nairobi apa ni imyaka 5 2023 mba muri Kenya, akazi ngora no kuririmba kuva menye u Rwanda, maze kuza mu Rwanda inshuro imyaka 15 ata musi siba ata mwaka wijana je naje mu Rwanda. Jewe hano ndafata ko ari muhira, ibintu bavuga intambara ibiki bariko barasotorana, jewe sindimwa kabisa. Jewe umpamagaye no kuririmba ngaca nitahira amahoro, iyo ndaha ni Nairobi. Vyanse nza mu Rwanda, vyanse kandi nzoja mu Burundi, vyanse nzogenda kuba muri Uganda. Jewe ndo mu East African, ayo mapolitika kinwa sinzi ko ari kunyungu yabande, sinzi ugo rukinugo arigo. Iyo ndeka kuza bavoyikoti bariko baravuga ngo ndiboza kuraba concert, ariko ndahumurije abanyarwanda ahubwo bace baza rero abanyarwanda rero bayuzuremo bayizemo kukumenga kwama bariko bakurura abanyarwanda mu bibazo byari iwacu ni ngorane. Ibi bintu byacu ni concert, kwidagadura no kuryoherwa, gutangura kubikururamo abantu bashaka kumesana ibiki n'ubupumbafu. Ku bwanjye ndabwisa ubupumbafu.
Ndashaka guhita nkomerezaho mbaze ikibazo kigendanye n'icyo Manibu abajije. Hari ingingo uvuze yuko umuntu watangije biriya bintu afite impamvu za politiki. Nabyumvise kuri radiyo imwe y'i Burundi ntari buvuge, bavuga ko umuntu wabyanditse muri iriya groupe kuri Facebook ari umuntu uba hanze y'u Burundi utavuga rumwe na leta. Ubwo ni gute umuntu utavuga rumwe na leta y'u Burundi yandika ibyo bintagamije kwerekana ko leta y'u Burundi yahujije cyo tumukoza mu Rwanda cyangwa ko meda dashobora kuririmbira Burundi kubera ko Burundi n'Rwanda
azoririmba kandi ndabamurije azokuzuza abantu
muzi wowe uriya mugabo
sino muvuga mu bamenyesha makuru ariko turamunuganuga turamuzi gukora kunda kwivuga afise ivyo afise ingorane ziwe arafise ingorane ziwe ariko hari umutsi nzo muvuga harumose zo muvuga ariko si vyiza ndavye inyungu yo babikuramo nta nimo je mbona nawo no vuga basi ko bomuha leta ngo ahitware ndayahejeje n'amashuri n'umuntu gusa no kwiga ndi yize sinzi ivyo ari vyo sinzi inyungu ziwe umujyango wiwe ndawuzi nabantu b'incuti kabisa ariko sinzi ko ari stress ziburaye kuguma fyonda fyonda ordinateur yiwe laptop bagaca buri vya bwira abantu sinzi ivyo ari vyo ariko ndabahumurije hano ndi mu Rwanda medi bujumbura baramwiteguriye abantu bazo kuziri barabara byose naje bishobose nzojayo gushigikira
wenda akabazo nshakubaje kutumuga toya kubisi shize ari njya byo kwa wararuzwe kwa ngo duhe wenda ishusho nimba byaba ari amagambo cyangwa byarukuri
nari mu bitaro nukuri ariko na madetaye mfise yuwabikoze ngo nce ntangura kumuvugira mu bamenyesha makuru ariko vyarabaye narazwe hanyuma ndataye Nairobi nabandi anje nivuza ndakira umeze neza ivyo urabona reka ndababwire mu Burundi hari ingorane nyinshi hari ingorane n'ivyo za politique izo zirahari murazizi si hariho nibiganiro bibandanya kubakora politique ariko muze muribuka yuko hariho nabapfa ivyerekeye amatongo amatongo murazica rico amasambu hari abapfa abagore hariyo abafise amajaruzi interne yabo yo kukazi urya mbise naje kirya kibanza ndacica reko none ivyo vyose bizoca bitangura kuja muri headline no muri America abantu barabigirana ivyo bintu kuva abantu bacumitanye imbugita uwundi yafashe ingo waje kurasa abantu mu isengero mumaze kuvyumva eh nabindu ngivyo vyo bura difference gusa nuko bimwe bivugwa n'ibindi ntibivugwa ariko ivyo abarundi bapfa ni vyinshi ndi bitangure gukurura abandi bantu bifitiye target zabo mu buzima bafise nibintu bakurikira kugira ngo bagire achievement zabo mutangure kandi gusamazwa nibintu reka ivyo abarundi twebwe tuzomenyana ukwacu ivyo abarundi twe turukwacu turazi nanye
wakoroze ngo wowe mwapfuye iki
navuze nta madetaye mfise no vugira kubamenyesha makuru ariko ico nzi gusa naje sinabimenye nabimenye ngeze ku bitaro yuko nari ivyo bintu je nari nzi gusa yuko ari ibintu bisanzwe kuruka gucibwamo kudiara nari nzi gusa ko ari ibintu bisanzwe gutakaza ingufu hanyumugeze mu bitaro niyo bace bavuga ati wari wari ikintu hari ikintu wari bagwaye kibiri kandi yari yasigaye gato ngo usezerise
hanyuma nayo ndashaka gusa nkaho baza kandi kabazo batasoza no kuri ibintu bimwe na bimwe kidumu mujye tubwiye ni byiza ariko ndashaka kugira nk'ubutumwa uhamete twicaye hano turi abanyamakuru ariko ibyo ari byose hari icyo wamugena ushobora kubona nk'umuhanzi kiduma mubwiye by'ukuri
Mediwe reka ndakubarire umuntu atumiye Medi ni a politique so munye politique numu businessman numu nashaka inyungu za business numu yasavye ivyangombwa vyose kandi bizi ko Medi ava mu Rwanda eh none iyo risque yoza kuri Medi bizwi neza yuko bamwiteze mu Burundi kandi abamwiteze mu Burundi si ujya mu businessman nabafana nabantu bakunze ivyo akora nabantu bakunda umuziki wiwe kujya na je bora banyitega nga kujya banyitega nga rero ibi ni a politique umuntu afisa yo mashari ashaka kushaka kubifatanya ni vya diplomasi reka ronda bateri nguru ibintu vya diplomasi vya mabikemugwa abantu bakamara mara ukabura unyikira waravuze nabi warandise ibintu kushaka ukazubona gusa mu gwego go hejuru ibintu birarangiye hanyuma icyo twe dukora twebwe abamizisiye duguhamaga kuririmba amahoro byose birangiye twe duha umuziki tugatamba tugatarika abantu bagatangara ivya diplomasi mu birekere banye nevyo ni indi level iyo ni indi level twebwe abantu abanyagihugu tuba dufise ibindi bitume n'umutwe vyiwacu rero ndaguhumurije uwatumiye Medi sumunye politique sina maire de la ville sina gouverneur sino musirikare no musivile ndamuzi washaka afise nubwene y'ugwo mu birigi afise business izwi kandi yakoze izindi event before ndabahumurije c'est a politique rero Medi ntagira ubwoba ahubwo nagenda ashike deja urava atangure bamutembereze hose ajyohegwe nda muntu azomukora ko benshi maguma mumbaza ivya Medi uriko arakora I campaign ya social media ahubwo kubwanje je simbo arazi ko conseil je ndayikora namaze kuwagera je namaze kuyinjira iraza gukogo uko bigenda kose iraza gukogo je mbona yuko afisi numero yo kwica conseil ya Medi ashaka yuko atangura kuduga ressentiment zindi kubantu bari Bujumbura cyane cyane bazoce bamuha accord welcome Medi kuko sinda vyumva conseil zibaye umuntu aca tangura amajambo conseil udakunda muziki basi ja muri football udakunda basi football ja basi mu bagore ariko kuvanga amasaka n'amasakaramendu ushaka ngo abantu batangure gukora commentaire urabe yuko uboneka intellectuel cyange umupatriotique hanyuma amazina kuri Facebook wayanyenyegeje nduri umugabo urinda uri umugabo w'ubwoba ndi wivuga uvuga uti jewe sagutya ni ibinyene tumaze mu myaka ariko ndabahumurije ivyo abarundi bitangura kuriya bigaherera mu biganire uzobona gusa baganira kandi uko baramukanya bagwana munda ndi muze muratumwanya get busy with your business mwite igihugu cyanyu mugiteze imbere ukwanyu twebwe ivyacu turacyafisi safari yo kuzokumvikana kuko bageze mu miziki ejo bazogwanya madini nayo urumva ariko akamoje ndabateye gusa kubwanje ndabashimiye ukuntu bene wacu b'abarundi mubanye nabo ngaha ariko ngashakanye naje kubabaza abarundi mubabonye mubabona gute nimuze murambaza gusa nanje mubonye umurundi mubona mwiki
abana be juste turi muri kerete nationale bara turi
ehe uravuze neza nabana beza ikigutangaza bafiki thank you rero ivyacu bifise level bavugiramo sija level ya social media I'm very sorry ija those are coward people hanyuma nabantu bashaka gusa kubona yuko abantu bari muri buri mwanya gucya tu bari ko bari idoga but here in Rwanda mwaramaze kurenga kuri yo nivo go ahead mukomeze move forward mudusabire natwe tutangure kugenda kuri yo speed nakundi murakoze cyane
ndagira mubaze kubyakira gute kuri uyu mubundi kanduka gutarangira abanyarwanda inshuro zirenze
bizova bishika inshuro majana abiri kuko maze kuza kenshi nga natanguye kuza ino kwanza kumenya u Rwanda narumenye muri 1999 ariko gukora conseil ya mbere nayikoze kuri French Cultural Center muri 2003 kuva icyo gihe wasanga conseil zikozwe zitanu mu mwaka ubundi mwanya nkagaruka umwaka ukurikira nakoranye na Lucky Dube hano nakoranye na Alpha Blondie hano nakoranye na benshi sana nagiye muri Facepad inchuro nyinshi haro sasa banyene banyene ama business mato mato nabone bashaka nabone kwabo nakoze butare maze gucara rangari ya mu Rubavu mu Ruwengeri bahita mu Ruwengeri igisenyi maze kuvuza maze kuzunguruka kenshi maze kuza muri East Africa Party kuva gitangura gushika ubwa nyuma muri 2013 ubwa nyuma haize imyaka 5 narasubira ariko nkaza mu bindi rero kubwanje niteka ntangere niteka rinini umuntu arumva ko afise abantu bamukunda kandi ni vyiza gukundwa burya okay si bose ariyo abandi bavuga ati twetishakira abandi basha ariko benshi baracanyumvamo kubwanje murambona yuko nabaye nabaye umuntu muzima ku bantu bangunze sinabataye hasi nagumanye nabo kabisa uko banyifuza ngabaho umuziki kuri ivyo ku bwanje n'umunezero mwiriwe
nade nashaka kubaza Ahmed cyane ko kuba ugabiye Kidumu ndetse na Cecile wabagabiye kugendeye kuri public demand nyuma yuko igitaramo cy'ubushize nyuma yuko gifeyinze inyota abantu bari bafite bakiri kuri field aho ngaho niyo yakweretse ko nyine bagikeneye kubona Kidumu umwaka ni munini cyane ufite amezi hafi ngubu amezi hafi 11 ubu ari ibintu byinshi byagiye biba muri muzika hari abambandi bagiye abo bantu bawe bari bahitabiriye igitaramo cyangwa se abantu bitabiriye igitaramo cya Kidumu na Cecile Kayirembwa baracyafite ya nyota confirmation yari igihe kugira ngo umenye ko bagikeneye Kidumu na Cecile cyane cyane hanyuma ikibazo kindi ngo kirajya kuri wowe nanone kijyanye no ku bijyanye n'abafana kuko urabona harabura iminsi mikeya cyane sinzi tekiniki muri bukoreshe wenda kuko iminsi isigaye ndakeka ari mikeya kandi bamwe mu bantu kuri ubu ngubu ku bijyanye n'igitaramo ndakeka ntabwo bari bakizi cyane usibye ko babahanzi bagarutse kandi bafite amazina anytime bashobora kuba bakura abantu baza kutubwira kujyanye no kwamamaza impamvu mwatize cyane harimo natubwire kuri icyo ngicyo abantu kugize bavangira ku muntu w'umuhanzi guturuka hanze ubwo abangaba mu Rwanda bo ni flavor yindi wazanye hanyuma Kidumu wenda ni ikibazo kindi gisa nkaho kirimo diplomasi yo gatoya utubwire ari ibintu byinshi tumaze iminsi tubona kuri social media uri mu Burundi mukora byari amaze kuvuga muri muntu wese abizi ariko uba muri Kenya hari ibintu kuri social media medira bizi ko afite igitaramo mu Burundi turi kumwe nawe hano muri kano kanya biriya bintu wowe ubifata gute ese hari impungenge biteye koko ni bya social media cyangwa ni ibintu biri politiki
wabaje kwanza Ahmed
impamvu twongeye kubatumira byatutse ku demand ari nabaye bari mu gitaramo mwaka ushize bavuze bati ntago amasaha yabaye makeya ntago twataramye bihagije icyo kibaye cyambere icya kabiri mbere yuko tubatumiye twanjije kumva uko nka save ku bantu batandukanye ari abato ari abakuze twavuga ati ese mu byakuri nabaye bahanzi twazana ariko abonga aba bantu benshi bahurijeho yari Kidumu ku banyamahanga nanone Kayirembwa ku bahanzi bo mu Rwanda babahanze umva niyo mpamvu twongeye turabazana ikindi ni nk'inganzo ngari nayo byatewe na demand nejo ndi uziko bataramye nta kwezi kurashya bataramye ariko nanone twavuze ati okay hari groupe nyinshi z'abahanzi b'abanyarwanda zigira ati niyihe twazana benshi nanone bahuriza ku nganzo ngari niyo mpamvu twemeye tuvote twongere tubazane nk'uko umwaka utaha bashobora kugaruka cyangwa tukazana abandi byose bizaterwa na demande